nanzana radio sana kuto kastra vanasya rekoda sana ndikati mafara ya tanga sana initore basko rafuat inika ka ndagananga kushot sana ndichingo shika sana corona vashika ndikati mafara ya pira sana